Yo. Tune them sounds.
Kwanza Empire Studio Production.
Kwa inu Ambuye ndi kwen pesa dariso. Kwa inu Ambuye ndi kwen pesa chiriso. Siku ni siku ndi mankala ndila kwa. Solo ndi manvela manyazi kubwele la kwanu. Siku ndi siku ndi mankala ndi chimwa. Solo ndi manvela manyazi kupembela inu. Mukaitana ndi mabela, sono ndi matengeka na zapachalo. Mukaitana ndi mabela, sono ndi matengeka na zapachalo.
Baby.